papa asante. Kweli we ni Mungu.
Yemi alade.
Papa asante. Kweli we ni Mungu. Kama una hasule lazima utulie. Uchivunie. Ubangaize. Bara ya kazi lazima utakite. Uburudike. Jijachilie.
Anyway in Africa, oh, take you the pop and it's